What's up to everybody, mambo vipi? Wakunzi wa Niko TV ndabaramu kijebi vanye naho muherere ye hose kumande zose zisi. Kuri mikroni ya nchuti anyu Alvin Gucci aka Janjalao aka Sharp Shooter all the way from Burundi, Bujumbura. Na hii ni exclusive international news. Tugerageza kubaha amakuru ari update kumwanya. Ati rero bimeze gute? So ni right now ni mga kino gitondo aho twashowe kubona aka video kuno muririmbyi rurangiranwa King Sabi Satura aho yashowe gupostinga kuri stati yiwe ya WhatsApp aho tubona yari muri studio mu bwami bwa Empire Avni ari kumwe kandi n'umuproducteur tutashowe kumenya neza. Bikaduha rero ukwibaza mbe ni indirimbo shasha umuririmbyi Sabi atuzaniye kandi mugihe dusanzwe tuzi ko duheruka kumva indirimbo yiwe shasha hari mu ndirimbo zari muri Romantic Sound EP aho muri izo ndirimbo hashowe kuboneka indirimbo imwe yise Beautiful yafashe headline ikomeye cyane ngaha mu Burundi eka no mu Rwanda eka no muri Tanzania hose barashowe kumva iyo ndirimbo no kugeza muri uno mwanya ubiravye ku rubuga guwo muririmbyi Sabi urubuga guyo rwa YouTube iyo ndirimbo iguma yiyongera ama views kumusi ukuboneka rero kwa Sabi ari muri studio vyatumye abantu bibaza ibintu byinshi vyatumye abantu badatahura mbe Sabi agiye kuduha indirimbo yiwe kandi shasha muri kino gihe ko tumubonye muri studio. So akaba kandi muri twa tu video ya postinze kuri stati yiwe ya WhatsApp aho yashoboye kwandika amajambo ari mu Cyongereza avuga ni if you know you know, bisigura mu Kirundi ngo nimba ubizi urabizi, aho vyaboneka ko ari mu gikogwa gishasha kirimo gukogwa. So kuri ubwo wewe ukunda umuziki wa kabiri gatanu ndwi, wewe ukunda uno muririmbyi Sabi, nurengane udasize igitekerezo cyawe aho muri commentaire. Nongera nshimira mwebwe mwese mukunda gukurikirana ibiganiro bica kuri Niko TV, turabakunda cyane, asante sana, mutibagira no gukora subscribe kuri channel ya Niko TV. Okay.